re batla go nna batho ba ba dirang dilo ka tsela e farologaneng. Re batla gore re nne batho ba re motlotlo ka seriti sa go nna le boammaaruri ebile go nne le tlotlego le mo meweng ya rona. Re batla gore re tshepege, re batla go tlotla batho ba bangwe gore le rona re tle re tlotlege. Ebile re batla gore nako le nako ga re sologetsa seo re se diragatse ka ga e leng gore re se sologeditse ka teng. Re batla gore nako le nako ga re tsaya ditshwetso re di tseye mmogo, jalo re totane ka megopolo ya rona e e simololang e garologane mme ya go hela e le mogopolo o le mongwahela le gore sa bohelo ga re tse re tshwetso rothe re e sala morago, go sa kgathalatse gore a yo mongwe o kile a salela ko morago kana jang, rothe re e sala morago re be re e diragatse. Dilo tse re na le tumelo ya gore di ka re aga mo dipapatsong ye tsa ba tsa re dira goromente yo nitameng ga re setse re neetse boikarabelo ka o thouba. Ga o batla go botsa gore na re le batla go nna eng gore le tle le dire se le batlang go se dira, la re le batla go lebega ka tsela e ntseng jang? Re batla gore lebega re le batho ba e leng re le party e edileng mo mogopolong e o kgonang go tagela ka mogopolo wa gago o tsenya mo teng o ta o amogelwa e e seng ya ditatalla ke sone se moeteledipele a re Pero